Hebu make some noise for DJ Kim tafadhali. Nimesema make some noise for DJ Kim tafadhali. Hebu make some noise for yourselves tafadhali. Now make some noise for the OG. Tuendelee kitu. Sikia. Sikia. Unanisikia? Unanisikia? Kombosho ninarudi mbele nyuma na bado inafanifike ronga.